pano pacho unofanira kumbozvibvunza wotarisa upenyu hwako kwawakabviswa nenyasha dzamwari. Pamwe pacho kunga uri pawakamira ipapo pale waisatodava kunga wakapfeka uniform. Pamwe ndicheo iriwadzana waisadava kunga wakaipfeka, but wakaipfekedzwa because of his grace. Tinoshamiswa,
tinoshamiswa.